Inshallah, maamin walba wala daa soo tuuray deelay gobol kale duwan wada gumareeka ku dhaxay duu Allah ugu dilay oo Allah halkan aad la socoto aad kula socoto inta lama oo halkan waa base and for media saayo nebad kale naba di Usmaan maamin.